business yaqhubeka uday 2 web business fair SA North enanda ntuzuma kwamashu si live bridge city exhibition isaqhubeka sinama exhibitors ako 200 kuzoba nohlelo futhi olukhona kwe business indaba sibheke kakhulukazi isihloko esobe sikhuluma ngazo namhlanje se social entrepreneurship sobe sinabo ntenga foundation nabantu abahlokahlukene simema abantu ngobuningi babo ukuthi beze. A Bridge City with Day 2 Web Business Fair.